Bekunyembezana kwinkundla ephakamileyo eBhisho, xeshikweni ijaji uBelinda Hartle esothula isigwebo sakhe. Le nkundla ive ukuba elinina likhe lazama kuzigqithisa amafu emva kokuba ephelise ubomi babantwana bakhe. Esi sigwebo sikwathe uBusisiwe Labi khange abonakalise ukuzisola kwaye bekukudala ecinga ukubulala abantwana bakhe.
On count one, you're sentenced to 22.5 years imprisonment. On count two, you're sentenced to 22.5 years imprisonment. Counts one and two will be served concurrently.
Igunya bantu lezotshutshiso lithi alixolanga ncam sesi sigwebo.
Besinqwena la into yobana ibe yi-life sentence ngoba ke le crime ayenzileyo usisi inobuzaza kakhulu futhi ke uye wayiplana.
Kodwa amatshantliziyo ajongene namalungelo wamanina athi simfanele.
There's been some research shown that in many cases where women commit multiple murders of their own children, postpartum depression plays a very important role. And I think we don't look into mental health issues with women.
I-NPA ithi zakhe isiqwalasele esi sigwebo. Abongile Yankees kwiindaba ze-SABC eBhisho.